yasema yawe, tunakuamini hautashindwa. Naomba wimbo tafadhali. Hallelujah. Na sauti yako.